like a on my Nilianza kusikia sauti ya kabla sijaona sura ikafanya nikageuka.
Moko
mashallah, mama mkushikamo, huyu mtoto umetotoa ni bala. Nipe baby mapenza tanga kuku nani ayo ready. Niko namba tupaye ngani. Atumuro
Sheku